I know shit like it for real. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden piercing. Why she did it? Cause she lying. What we do here is so discreet. If you ask me, I know nothing. She just jumping on my dick. I know she like it. Da 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 da